Kei Wainganui, tētahi o ngā tohunga whakatere waka o te ao Māori I te kāhui waka, e haere ana ki te takutai o Wairarapa, ki te whakahē I te mahi whakapahu papamoana a te hunga, kei runga I te kaipuke Amazon Warrior. Nā ngā umange hinu nui o te ao ara, nā State Oil rāwa ko Chevron, te Amazon Warrior I tuku mai ki konei. Ko Ruben Raihania Tīpoki, tētahi o te ropu ātete, e wharau atu nei ki wē moana ki te whakahē I te neimahi taunaha hinu. Hei tāna, he karere tāna, nā ngā hapū o te ikaroa rāwhiti, hei ko kiri atu māna. Kia tahuri ake tātou kia Irena Smith.
He waka iti e whai ana I te taniwha.
Kotahi ha haora pēa mātou e rere ana I runga I te wai, kai te puta mātou ki waho I te kaipuke nei e mahi ana I wāna mahi tūkino I te papa moana.
Ki te moana I waho atu I te rohe o Wairarapa, Ruben Raihania Tīpoki, I te taha o te ropu Greenpeace, ki te tuku wero atu ki ngā umanga kiri hinu nui.
Haere me mātou, ki te kaipuke nei ki te ki atu ki aia, haere.
Ko te mahi a te kaupuke Amazon Warrior, he whakapahu I te papa moana, kia kimi I ngā puna hinu I te tai rāwhiti o te motu.
Kia mohi o mai rātou, tāri whakai mātou, mātou ngā iwi, ngā hapū, o te itaroa kāore mātou I whakai, kia noho mai rātou ki konei mahi ai, wā rātou nei mahi.
Kua whakatūria tētahi ropu ko te ikaroa te ingoa. Māna ngā whakahea ngā hapū maha o te rohe e kawe atu I roto I te pakanga ki te whakamutu atu I ngā mahi nei ki roto I tā rātou papa moana.
Ki te kore mātou, te whakamutu tēnei mahi, ngote ngote inu ki te whenua, ki te papa moana, kā kore tēnei ao, a mōpō.
Ko te tikanga kia oti te whakatakoto I ngā wero, a te pō nei ka hoki mai ngā waka ki uta. Irena Smith, te karere.